TV mumeze neza aho muherereye mwese. Hama ni Imara Motivation, Imara TV. Ni kuvuga mu tugiye tuganire gatoyi ku bantu baringa ha mu gisagara cha Bujumbura, abantu badakunda gukora, muri make abantu bareze amaboko. Tureke gutakaza umwanya, guys, umwanya ni muto cyane. Dukore dukura moko mu mpunzu, tuvyuke mu gitondo, tuje kurondera ibyo dukora. Turondere ibidutunga dufasha umuryango ndetse nabo tuvukana. Hari ibintu byinshi ngahe Bujumbura dushobora gukora, ibikorwa ni byinshi, washobora kuja mu soko ukarondera umuntu ufasha mukadandaza mukaronka amafaranga, ariko apana kuguma mu rugo ntabwo ari byiza. Hari akazi kenshi ngaha hanze, hari abantu bazo abantu babakorera, hari akazi kicaye kubera kabuza bagakora, ugasanga wicaye ngahe Bujumbura uri kuri telefone, uri mu rugo, uri mu burofa mu buhumbu, nta kintu uko urakora. Hari akazi kenshi ko gukora. So guys, muvyuke tuje ku kazi, mureke gutakaza igihe. Hari abantu benshi bari ruguru babuze ukuntu boshwa I Bujumbura kugira ngo bakore ka kazi k'abantu. Ni muvyuke dukore, mwijukira akazi, mukura amaboko mu mpuzu. Hari ibintu byinshi bigukeneye, hari ibikorwa bigukeneye, ushobora gukora ukiteza imbere, ugateza imbere n'abandi, ugafasha umuryango. So mwibuke kugira subscribe, musangize abandi, mukura amaboko mu mpuzu, mukore ibyunguka, kamwe dukunda kwita ibyunguka, kugira ngo twiteze imbere, jewe niteze imbere, nteze imbere mugenzi wanje, ababyeyi ndetse n'abandi dushobora gufasha ku ruhande. Guys, hari abantu benshi bifuza kumera nk'uko kwanyu. Hari abantu bakuze bafite imyaka myinshi bageze kwiyumvira gukora uno munsi batigeze bavyumvira. Nawe rero nimba ugifise umwanya wo gukora, ugifise ingufu, vyuka dukore, turondere ibizodutunga n'ibizotunga imiryango yacu. Uraryamye, uri mu rigara, uri kuratembera muri quartier, nta kintu uri kurakora gishobora gutuma uronka amafaranga. Ariko wifuza kuba umubosi, wifuza kwambara nkanaka, wifuza kugira mu modoka nk'iyiwe, kandi uricaye nta kintu uri kurakora. Guys, akazi siko hakurondera, akazi turakarondera. Uriruka ukarondera, ugaca mu bagenzi hirya no hino kugira ngo uronke ikintu ushobora gukora. Urashobora kuva si ba venera bande, ntabwo bavutse bafise amafaranga nkawe bafise uno munsi, ariko barayarondeye bahereye ku kintu gitoyi, bakuye amaboko mu mpuzu. Hari n'igihe ushobora gusanga bahereye mu kwikorera imizigo, ariko uno munsi n'abatunzi ushobora gusanga yuko baravugwa cyane mu burere butandukanye, ba venera baziranotse n'abandi benshi. Hirya y'ejo nawe urashobora kuba witwa umutunzi runaka kubera ko wakuye amaboko mu mpuzu ugatangura gukora. So guys, reka turondere, turondere bidutunga, bizotunga n'abana bacu n'imiryango yacu yo muri kazoza. Uzokwitwa umubosi hirya y'ejo, ariko si uko uzoburyamye mu nzu, ni uko uzoba wahagurutse ukabyuka ugakora. Shira ingufu zawe ku kivi kugira ngo ushoboye kuronka ibizogutunga. Ni uko murakoze, yari Imara Motivation kuri Imara TV.